siasa. Nyasi maralam ne ringre jopuonjre mana wito ngimagi e masira mar mach e skund primar ma Hillside Endarasha nobagi kawuono. Nyasi manokelo kanyakla jonyuol, jopuonj, jopuonjre, wede kod osiepe kaachiel gi jotend siasa. Jonyuol nonyiso lit ma gin go kuom wito nyithindgi ka gavana e kaunti ma Nyeri Mutahi Kahiga osingo ni gibiro chung' gi jonyuolgo kendo chiwo sir mowinjore ne jopuonjre manigigi owang' mondo mi giduog e skul mar dhi nyime gi sombgi. Lidia Okeyo nigi ler.
Okinyi ma tich ang'wen, ringre jopuonjre 21 mag skund primar ma Hillside Endarasha manowito ngimagi masira mar mach manotimre e skundno tarik 5 dweni nochopi alap ma Mwaiga Stadium e kaunti ma Nyeri ne alam mar rapar. Achiel kachiel, ne okelgi ei hema manolosi ne nyasino ka ikogi gi jonyuol, jopuonj, wede kod osiepe manopong' gi lit kod kuyo. Kaluwore gi lit kod kuyo manokwako lwasino, jodolo nokawo thuolono ne lamo ne jonyuolgo manopong' gi mirima kendo ogwedho ringre jopuonjrego kuom thuolo mogik kane pok otimnegi nyasi marigo. Ten skul no kokalo kuom achiel kuom jopuonjgi noluongo nying jopuonjrego achiel kachiel gi kitgi kaka yor nyiso tudruok machiegni mane gin go gi jopuonjrego.
Success King'ori, responsible and disciplined. Samvin Munene, cheerful and well groomed.
Japuonj Benson onyiso lit ma skul no nigo kuom rito jopuonjre 21 go, moko mane gichako godo katindo kendo kochako skul kod mago mane odonje skul no kaoya skunde mamoko.
We Hillside Endarasha Academy fraternity finds it hard to believe that you are no longer with us, with memories of your hands holding pens, writing assignments, drawing with pencils and coloring with crayons. CBC has been interesting.
Jopuonjre mag skulno nyiso lit ma gin go kuom wito jowetegi ma gisebedo ka gisomo godo kendo gisebedo ka gidak godo kaka owete.
We've come a long way. We've learned together, played together, ate together, and prayed together. It's painful that all these moments are now but beautiful memories. Together, we worked tirelessly in the big hope that in the long run, we should become that which we had constantly reminded ourselves we would want to become when we grow up.
Jonyuol jopuonjrego manopong' gi lit kod kuyo oduoko erokamano ne Nyasaye kuom mich mar nyithindogo kendo osingo siko paro nyithindgi kata mana bang' masira makamano.
We parents choose not to complain but sojourn on with your wonderful memories of joy, laughter, courage which you brought in our lives. Your memories will continue to inspire and uplift us as we navigate this world without you.
Josiasa manoyore nyasino kotene gi jalo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua otio mos kuom masira makamano ka gavana ma kaunti no Mutahi Kahiga osingo ne gibiro chung' gi jonyuol mawito nyithindgi kendo chiwo negi sir. Kabende osingo chiwo sir mowinjore ne jopuonjre 143 mag skulno masani ni pacho bang' masira makamano mondo mi giduogi e skul kendo gidhi mbele gi sombgi.
These young souls, innocent young boys, our heart cries for them. When you look at them, their innocence, they are no more. It's much better for parents to be buried by their children, as opposed to parents burying their children.
Wale watoto walirudishwa na moto zero, walibaki na uhai na nguo ambazo walikuwa wamevaa. Kila kitu kingine chote kiliungua. Kwa hivyo tukaonelea kama kamati tutahakikisha tumewapatia dignity ticket, kitu kidogo ndio waweze kurejea shule.
Jatend Wiper Kalonzo Musyoka ogolo paro malo kwenye skuno Obed Hillside Endarasha Memorial kaka rapar mar jopuonjrego.
Mheshimiwa Waziri wa Elimu, I handled Changuli tragedy when I was the Minister for Education. Like you, those were secondary school young children. It was tragic. Then we came up with this amazing approach kwamba katika all the school dormitories jameni msikubali milango ifunguliwe kindani. I was going to propose a name in memory of these little ones here, Hillside and Darasha Memorial School.
Chenro mar iko jopuonjre go no chakore kawuono bang nyasi mar alam kama jopuonjre ochiko no ikie miechgi. Jopuonjre apar igeno ik tich abich kariyo maodong' ibiro iki chieng' ngeso. Lydia Okeyo, Ramogi TV.